kahle zawubona umnatha labhabhe umntathi zawugqiba zaphika abantwana nezizwe zokuqhalo imali ngifuna ezizamkhupha esikoleni sakhinxa amabanga zabhatala dala namasikazi adala basekhuleni komntana zange mazayidala ngifuna ezizaseloko zifumaka zamthathela iqumqumbeni nencasa zamhlafu nawo phela isimaga zagqiba zamlakela qalele phaya njengotyiwa ndifuna ezi zindlongondlongo zambethwa ubokoboko kagxokogxoko zagquba zathi akho ntombi apha ngumdlalo wamabhokobhoko zamthetha entofontofo zabuyise ngudini ngezi zagqupha enjini zashika ubhokobhoko sibaziba emini ndifuna ezi zamfungela kube zithanda zathi ukubhabhela phezulu zifuna umsisi impilo ambetha ngeentonga zobuhlobo lamaciko wathenga isikelamo ngasazi yo amnta ngamazinyo amhlanu amnxiba nezilini ndifuna ezi zamfaka kule ngqwabangqwaba yokuzibona koodade ethu beshiya amakhaya besiya kwaphalaphala kuba bethenjiswe ngothando lobukhathakhatha bagquba beshiyelelambatha zomdalakazi kungenjalo abankombi yahlaba bayezajonga usana zathi lugqibile ingenenkondi yahlaba zamfaka endyokhweni zambophi ikhala zathi hakufeyitata zathi unela kumosha zamkhombisa ikhala ndifune ezi zamthathe intombi endlu zamenza wanyakaza wahambe nqathama ngapha nangapha wayiqala ngootakataka engeva kunqandwa kwamama nadata kwangcibiso zamtshana zazingena ngapha ziphume ngapha ezinikezelela uthandweni ngethemba loba kukho isiqhamo esinophuma apha kanti zamdlala zamdlakaza zamenza wazisingatha kwimiqudelana emikhulu onke amefejonga kuzo gqiba zamkhupha kuqala zathi ibafana
bafana
zathi ntombazana kodwa uxolile zatsho zipholile ukuba nconi wacimba ungumntu kanti phothiwe ezembeliloliwe zamxabela kaloo mgquba zathi hayi ngontsonqa nguhola wendlela bendingasoze nami ngesantla sikaloliwe ndifunezi zamthatha eqondobile zamyela emntwini zingakhange zibe kanti zincokolile zityhobozile intombazana ibeziqoqoshi zashiyityobokile igqobhukile gquba zami besithi yazi ndula laa mntu beliphala ngaye
Nezipi.
Kwakungekho nto itheni kwasekuqaleni eneneni wayimosha ngoku ndifaka entliziyweni amini mna ngaye ndandizenzela nje igama kwakungekho nto itheni kwasekuqaleni eneneni wayimosha ngoku ndifaka entliziyweni mna ngaye ndandizenzela nje igama hayi kwakungekho nto itheni kwa
sekuqaleni
eneneni wayimosha ngoku
ndifakaezizweni
emajijeni yathi impendulo yakhe exesha impende ndimkhasa ngqontsanqa ndaqala ubona indoda ngawo ati ntombazana yazi ufikele kugwale khona khwela nantoyithandosasa mna nawe sinomathandanabana phakathi ndagqiba nanumele egaleni yabingomhla kwexesha lodlala uphumbelele ndinikele mna ndagqiba ndiphele metweni ndingabonakanza ngethengele yinto yexa ndinafuna zendoda okanye ndithi mandixolise sele enguzenzele kumakhwenkwalelani bokwambiza ngamagama bonke
bemolatamoshile
ndingulonyana kanantsi wayithatha ngenyambalala ngezithembiso wayigqwetha ingqondo intombi kabani ngezigaba zintetho engunaqolathanganyanise ndimsusa phambi kwabazali ngobobe ubuciko nam ndisikile enqapheni dinga bakudlalayo suka wenza ngamatya angala zange ndidlalayo ndimbambe ngowaqa ndithi nobuhle bokuqhakazele feti ndikumagqaba entetam nandisitsho njalo ndokwenza umafungasho ndofanayo hlala pho ungazuhambe wewedwa endingqumanayo emaqondane wesinqandamathi lo xa ndityhutya ingqondo izele impumba yabanye kwasekumxhaseni ndandixoka amehlo zange yaphaka nentliziyo zange yabhaka amagunya ngalo ndandingathi intomi ngathi ingathi yawuthenga ukuba la namhlanje ndithi mali xolise sele enguzenzele kumakhwekwela lalo bokambiza ngamagama bonke bemolatha ndimlondi moshile kwakungekho nto yitheni kwasekuqalini eneneni wayimosha ngokundifaka entliziyweni mna ngaye ndandizenzela nje igama
emajideni
emajideni.